Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, imvura nyinshi ibandanya kugwa yahitanye abantu 9 muri sector ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Bumanuko.
Imvura yatumereye nabi cyane, tumaze iminsi yose turi hanze ku buryo amazu yacu yarabomaguritse yose n'amawese ubu nta muntu agiye haza kwihagarika.
Abo ni bamwe mu basinzikaje n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Sosiyete y'indege ya Kenya yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zayo i Kinshasa. Ukraine yatangaje ko bimwe mu bigwanisho Amerika yayemereye kugira ngo yivune Uburusiya byatanguye gushika ku butaka bwayo. Idonido yano makuru yose ni mukanya musangwe ikaze. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Sosiyete y'indege ya Kenya yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zayo i Kinshasa biturutse ku bakozi bayo ko ngo ibandanya gupfunga. Ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi.
Urwego rushinzwe iperereza mu gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwafasha abakozi babiri b'iyo sosiyete y'indege ku itariki 19 y'ukwezi kwa kane, ruvuga ko bananiwe kuzuza impapuro zisabwa ku bijyanye n'imwe mu mizigo yarimo ibintu by'agaciro. Iyo sosiyete ivuga ko itabashije kubafunguza n'ubwo urukiko rwa gisirikare rwabitegetse. Mu itangazo, iyo sosiyete itwara imizigo y'igihugu cya Kenya, Kenya Airways cyangwa KQ, yakomeje igira iti: bitewe n'uko abakozi ba KQ bakomeje gufungwa n'urwego rw'iperereza rwa gisirikare i Kinshasa, Kenya Airways ntishobora gukomeza neza ingendo zayo nta bakozi. Yakomeje igira iti: kubera izo mpamvu twageze ku mwanzuro utoroshye wo guhagarika ingendo i Kinshasa guhera tariki 30 y'uko kwezi kwa kane 2024 kuzageza igihe tuzaba tubashije gutunganya neza izo ngendo.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Tuve ngaho muri Kenya tuja muri Ukraine, aho president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe catanguye kuronka zimwe mu mfashanyo z'ibigwanisho Amerika yemeye. Inkuru turayibaza Fidel Niyongabo.
Ivyo president Zelensky yabitangarije abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg. President Zelensky yatangaje ko uko ibintu bizokwifata ku rugamba bizova ku kugena ibigwanisho igihugu ciwe gikeneye bizokwihutishwa gutangwa. President wa Ukraine yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko kigerageza kuhabonera karyo mu gukora ibitero bikomeye muri iki gihe igihugu ciwe kirindiriye ko ibihugu bicuditse bikirungikira ibigwanisho. Zelensky atangaje ko Uburusiya buriko butegura ibitero bikomeye cyane muri Ukraine mu minsi iri imbere. Ku munsi w'Imana yavuze ko inteko z'igihugu ciwe zavuye mu bisagara bito bitatu mu buseruko bw'igihugu. Inteko z'Uburusiya ziriko zitera zigira imbere mu bitero vyazo muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeje imfashanyo ya gisirikare $61 billion y'amadolari mu ndwi irangiye. Vyarangije amezi n'amezi y'impari muri Kongere ya Amerika zatebesheje itangwa ry'iyo mfashanyo.
Ejo gya Amerika turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Vyitezwe ko umurwi G7 w'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi ugabanya ikorwa ry'ibikoresho vya plastike, ni mu ntumbero yo guhangana n'ihumanya ibidukikije bibandanya kuyongera ku isi. Ejo ni Mukankusi n'ibyagarutse kutubwira.
Plastike ziraboneka ahantu hose, guhera hejuru y'imisozi kugera mu ndiba z'inyanja, mu maraso y'abantu no mu mashereka abana bonka. Mu nyandiko zatanze ku ruhande rw'inama ya G7 ihuje abaminisitiri bashinzwe ibidukikije ibera mu mujyi wa Turin mu Butaliyani, intumwa z'Ubufaransa zavuze ko itsinda G7 ryemeje ku nshuro ya mbere ko igipimo cy'ihumanya rya plastike ridakwiye kwihanganirwa kandi ko uko kuzamuka kwaryo bihangayikishije. Iyo nyandiko igira iti: G7 yemeje kugabanya ibikorwa muri plastike muri rusange kugira ngo ihagarike ihumanya rituruka kuri plastike bitarenze umwaka w'2040. Iryo tsinda rya 7 birimo Ubutaliyani, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishobora gukira habona ingamba zifatika kugira ngo iyo ntego izagerweho. Cyakora nizasobanuwe. Inama y'iture mu Butaliyani izageza ejo kwa kabiri ubwo hitezwe itangazo rya nyuma ryo kwisoza. Abakora ibintu bya plastike barashaka ko izakoreshejwe zajya zikorwamo ibindi bikoresho, mu gihe abaharanira ibidukikije bo bashaka kugabanya ingano y'ibikoresho bya plastike. Ibikorwa ku mwaka byikubye inshuro zirenga ebyiri mu myaka 20 ishize, bigera kuri toni miliyoni 460, kandi biri mu nzira yo kwikuba inshuro zirenga 3 mu gihe cy'imyaka 40 iri imbere.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru y'ijya nino ku isi badutegure bakaba baheje kudushikiriza. Ayo muvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, turaza guhera mu Rwanda. Mukanya turababwira ivyabahitanywe n'imvura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko imbere yaho tunyarukire mu Rwanda aho umuryango w'umuhisi ya Sinaporo Rwigara watanze ikirego muri sentare ntoya ya Nyarugenge gisaba gutesha agaciro ca munara ku mutungo wabo. Ibindi kuri no nkuru na Eric Bagirubusa.
Amakuru ko cyamunara y'umutungo kwa nyakwigendera Siraporo Rwigara yabaye ijwi rya Amerika yakesha ibaruwa umuhesha w'inkiko Vedas Habimana yandikiye wegukanye cyamunara nibaruwa iri muri dosiye y'urubanza. Muri iyo baruwa ya Habimana bigaragara ko cyamunara yabaye kuwa gatanu tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka saa yine za mu gitondo. Ibaruwa igaragaza kandi ko kampanyi cyangwa uruganda rukora imyenda rwitwa Sunbelt Textile Rwanda Limited arirwo rwatsindiye cyamunara. Nk'uko umuhesha w'inkiko abimenyesha muri cyamunara yakoze, yibutsa kompanyi Sunbelt Textile Rwanda Limited ko yatsindiye cyamunara itanze akayabo kangana na miliyari imwe na miliyoni 116 n'ibihumbi 890 by'amafaranga y'amanyarwanda. Mu ibaruwa y'umuhesha w'inkiko agaruka ku gisa n'icyitonderwa, yibutsa abatsindiye cyamunara ko basabwa kwishyura ayo mafaranga mu gihe kitarenze amasaha 72 angana n'iminsi itatabarwa haherewe ku gihe abegukanye cyamunara bamenyesherejwe. Mu muryango wo kwa Rwigara kuri bamwe batashatse kumvikana mu ruhame babwijwe rya Amerika ko cyamunara yakozwe mu buryo bise ubwiru kandi bwuje uburiganya. Bavuga ko mu ijoro ryo kuri iki cyumweru cyashize aribwo bamenye icyamunara ko yabaye. Bavuga ko batamenyeshejwe iby'icyamunara n'imihango ijyanye nabyo yose byabateye gutanga ikirego gisaba gutesha agaciro icyamunara. Mu rukiko ku ruhande rw'umuryango wa Rwigara abahagarariye umugore we Adeline Mukangemanyi Rwigara n'umunyamategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Pierre Ruberwa. Naho ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko mwuga Vedaste Habimana hagaragaye umunyamategeko Ari Pierre Munyangabe. Ni mu gihe ku ruhande rwa banki y'ubucuruzi Equity Bank nta muntu wari uyihagarariye. Uruhande rwo kwa Rwigara basabye kuburana kuko Equity Bank ititabye kandi yaramenyeshejwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza avuze ko banki y'ubucuruzi yanditse igaragaza ko yamenyeshejwe igihe cyararenze kandi itabonye umwanya wo kwitegura. Ku ruhande rwa Vedaste Habimana yari yashyize inzitizi muri dosiye asaba kutakira ikirego cyo kwa Rwigara, avuga ko cyamunara yarangiye bityo ko ntacyo bakiregera. Uruhande rwo kwa Rwigara rwo ruvuga ko basabye umuhesha w'inkiko kuba hagaritse cyamunara aranga abirengaho kuko bari batanze ikirego kigaragaza ko agiye kuyikora binyuranyije n'amategeko. Mu byo bamunenga harimo ko atamenyesheje umuryango ibya cyamunara, harimo no kutabashyikiriza igena gaciro ryakozwe ku mutungo wabo mbere ya cyamunara. Umucamanza ahisemo gutanga amahirwe ya nyuma ku bahagarariye banki y'ubucuruzi ya Equity Bank. Yavuze ko nibongera kubura atazongera kubamenyesha iburanisha, urubanza rukazaburanishwa nta gisibya ku wa kane w'iki cyumweru badahari. Nyirabayazana wa byose n'umwenda ugana na miliyoni zisaga 349 banki y'ubucuruzi yahoze ariko je banki yaguzwe na Equity Bank, ivuga ku ruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mine ruyibereyemo. Uyu nawo ukomoka kuri miliyoni 800 uruganda rwatse mu 2014. Umuryango wo kwa Rwigara ugahakana uwo mwenda. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika tubandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Imvura nyinshi ibandanya kugwa muri ico gihugu yahitanye abantu 9 muri sektor ya Mutambara. Ino sektor iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu yo mu Manuko. Vedaste Ngabo ari uvira adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Hirya no hino muri utu turere twa Fizi na Uvira, imvura ikomeje kwangiza ibintu byinshi. Hari aho ugera ugasanga imigezi yaruzuye, yasenya amazu, imihanda, imirima n'ibiti nka za Ruhanga, Ikenya ndetse na Kabumbe. Hari ahandi nka za Kabimba na usanga abaturage bahungiye iyo myuzuri mu nsengero. abandi nabo mu baturanyi ndetse abandi mu bihangare kuri iki cumweru uruzi rwa Kihimino ruri mu kigwa cy'ububwari rwaruzuye gwica abantu runasenya. Jile Sombo n'umuyobozi wa sekteri ya Mutambala.
Umekufa watu 9, watoto wanane wa familia moja na mtu mzima mmoja mkubwa.
Hafi y'abandi 9 barimo abana 8 bo mu muryango umwe ndetse n'undi muntu umwe mukuru nibo bishwe n'umugezi wa Kihimino wasenye inzu zirenga 40 Kihimino ndetse no mu muhana wa Rugomo hasenyuka inzu zirenga 50. Ibintu byinshi byo mu mazu birimo imyenda, ihene, ingoko byose byaratwawe muri ibyo biti.
Uzi makuku birienda kwenye neo hizo.
Bamwe mu basenywe n'uyu mugezi wa Kihimino barimo kuvurirwa mu bitaro bya Muyenga, abandi nabo bari mu mazu y'abagira neza atarasenyutse. Mu gihe hari abandi nabo bari mu nsengero. Abo bose barasaba Leta ya Kongo kubagoboka ikabaha ubufasha bw'amahema n'ibifungugwa. Uyu ni umwe mu baturage batuye Kihimino.
Kandi ni mubaya sana mana yake batu barashinda kwica mu manyumba ziva n'ikumba.
Ibintu ntibimeze neza, abantu bananiye kwicara mu mazu, amazu akomeje gusenyuka. Turasaba abayobozi kuduheza ubufasha. Usibye kuri iki kigwa cy'ububwari imvura yisha abantu ndetse isenya n'ibintu byinshi no mu nkambi ya Mulongwe iri mu sekteri ya Mutambala. Amazu arenga 300 yasenywe n'imvura, imirima y'izo mpunzi nayo itwagwa n'amazi. Karenzo Jean ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko.
Imvura yatumereye nabi cyane, tumaze iminsi yose turi hanze ku buryo amazu yacu yarabomaguritse yose n'amawese ubu nta muntu agiye haza kwihagarika.
Muri ibi bihe kandi imvura igwa buri munsi mu nkambi ya Mulongwe. Impunzi ziri mu mayi mashaje zirasaba ishyirahamwe rya Loni ryita impunzi rya SER kuzifasha ikavugurura amazu yazo.
Twasubiye mu mahangare nk'abantu bashasha, twongeye guhunga ubugira kabiri. Twabuze tuva niyo tujya bivanye n'uko inzu zamaze kutugwako, amabashe yaraheze yaratubaguritse.
Nukuri turavirwa cyane, amabashi yaraheze no mpamvu inzu ziko zasitagurika hejuru y'amabashi yaheze. Mudufasha kabisa mukaduha amabashi kugira twubake inzu zikomere.
Twibutse yuko usibye inyuzuri yatewe n'imvura, hari indi yatewe n'ikiyaga cya Tanganyika gikomeje kuzura kikarengera amazu, imihanda, amahoteli, amashuri ndetse n'ibitaro muri za teritwari za Uvira, Fizi, Moba ndetse na Kalemi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane, Uburundi buribuka imyaka 54 irumanye umunsi ku yundi umwami Ntare wa gatanu agandaguwe. Gushika ino saha abamugandaguye ntibaramenyekana, eka n'umuryango wa nyakwigendera ntuzaho yapfubwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe mu muryango wiwe, umuganwa Kazestia Kamatari, atangura avuga ingene mu muryango bibutse ubwicanyi bwabaye kuri ino tariki mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'igandagurwa rya Ntare wa gatanu.
N'umunsi w'umubabaro, n'umunsi w'ukwibuka, n'umunsi uguhagarara mu bintu uri kurakora ukagerageza kuraba inyuma uti mbega ibintu byadushikiye gute, cyabaye kubera iki. Nk'ibibazo bene n'ibyo binshi, kuko ibyo bibazo rero nibyo ubirabye neza nibyo bituma uwo munsi tugeze aho tugeze, amahoro ataraboneka yarondera nk'umuntu aja kurondera amazi.
Muri imyaka 52 iheze abatari bake mu barigwa kwa kwakoze ubwo bwicanyi bashobora kuba batarahanwa. Ikiziga cya Ntare wa gatanu gushika ubu ntikirashikirizwa icese umuryango wa nyakwigendera. Ivyo bintu byose umuryango wiwe muyifata gute?
Ni ibintu bibabaje cyane, kuko umuntu wese akwiye gucingurwa n'icubahiro umuntu akaronka wiwe. Mugabo uwo munsi ni umunsi bahekuye igihugu cyose, umuryango gusa, abarundi bose barahekuwe, hanyuma hahekurwa umuryango, hanyuma haza n'abandi babitira ababo ataco babahoye babahoye. Harabaye ibintu byinshi cyane byabaye, abarundi baraguye mu isanganya batazi, hariho ababahenze. Ivyo ari vyo vyose, hariho abandi baza yuko hariho abantu bashobora kuba barenga ibihumbi ijana bapfuye ataco bagize muri abo rero hakaba hari umwami hari abantu barenda kuba bazi aho bamutaye kuko baramutaye nkuko wota ishano abo bantu rero bo kwisubira ko babizi bakabivuga kugira ngo twese dushobore kuja hamwe dupfukame dushabe ikigongwe kugira ngo amahoro agaruke muri iki gihugu cyacu.
Muri iki gihe imyaka 52 irangiye ikintu mu muryango wiwe mwifuza n'ikihe ikintu musaba leta y'u Burundi n'ikihe ikintu musaba leta y'u Burundi kwigandagurwa ryantareka n'ubwo bwicanyi bwose bwakozwe mu gihumbi 1972 mu kwezi kwa kane itariki 29 ikintu musaba n'iki
twese kusaba amahoro twifuza yuko bogerageza tukarondera twese turi hamwe aho baba baramutaye kugira ngo dushobore guca ku mazi twese abarundi bose si umuryango gusa ubisaba n'abarundi bose nibaze yuko bariko barabisaba mbuga w'itariki 29 yerekana neza ingene abarundi bose baguye mu mutego w'abantu bifuza ibintu mugabo uraze neza nta muntu n'umwe atwara ibintu yagiye rero icyo twifuza nayo mahoro twe twifuza kugira ngo dushobore gupfukama twese abarundi twese umuryango n'abarundi bose saba ikigongwe hanyuma tugira ngo dushobore kubyibagira ntituvyibagira mugabo dushobore gushishikara tuje imbere
ubwanyu abarundi bakora iki icokorwa n'ikihe kugira ngo ubwicanyi bwatanguye icyo gihe ikabuka n'abandanya ibintu byakorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bugirwe umuziro mu Burundi abarundi ntibasobe kwicana bapfa ubwoko kubwanyu hoko gwiki
ariko jewe hari ikintu namanyiba ubwo bwoko dupfa uri mu nzira uri kuraraba umuhutu mubona ko ari umuhutu gute umututse mubona ko ari umututse gute umugano mubona ko ari umugano gute none ko dupfa amoko abarundi bari hehe ko dupfa ngo ubuhutu ubututsi buri iki abarundi bari hehe itwo twobara kwisubira ko karaba ingene twoteza igihugu cacu imbere kuko ayo moko yagurisha igito ntaguha igitoro ayo moko ntaguha icyo ufungura mugabo aho iriko turabiza ni kumenya rero ikintu cyatumye iyo nzigo aho yatanguriye kugira ngo dushobore kwicana ibyo bintu nibyo twenda dukwiye kurondera abarundi bose aho bari nobasaba yuko bafata umunota umwe bakibuka aba bantu bose bapfuye bahowe ubusha kugira ngo ntituze tubibagire murakoze cyane
rwose
ijwi rya Amerika tukiri mu gihugu cy'u Burundi rero umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahakana ibyagejeje by'inama nkuru y'abepiskopi katolika baheruka kuvuga ko leta y'ico gihugu iriko yimika intwaro y'umugambwe umwe Reverien Ndikuriyo atwara CNDD-FDD yabwiye abitabiriye ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye mu ntara ya Ngozi mu ndwi iheze ko abepiskopi katolika bitiranije ukwakira bava mu yindi migambwe baja muri CNDD-FDD n'intwaro y'umugambwe umwe usivye ivyo kwigungira ku butegetsi Ecclesia Katolika y'u Burundi yagiriza kandi leta y'ico gihugu iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiganiro cihariye Musenyeri Simoni Ntamwana yahuza atwara diyoseze nkuru ya Gitega akaba yaranarongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi yamaye ihanuye impande zose kwamaze itwararitse kwibuka ko umuntu ari katihabwa
umuntu ari katihabwa araheza koko akubahwa murenganzira bwiwe bwo kubaho mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga ico yiyumvira icarota no kugira ngo amerwe neza hari mu kumubungabungira amagara mu kumusigamira utwatunze ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera aryateka mu Burundi rero hariho ibirikomeretsa naraye numvise yuko hari abantu bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba hari itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura n'umuntwaro turabona abirekura bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana bakabakanga biratumba ryateka ryononekara ni naco abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri ndi dushobora kunuma
none ga musenye kuri ivyo vyose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa kuri toki n'inama nkuru y'abepiskopi Ubwepiskopi Katolika mu itangazo ryabo. Ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye urundi bwagiye buracamwo n'ubu mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari iki?
Kanje narabivuze harashize utusi nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga aribo baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka basanga turamukuye ku musozi kubera ko tugira tuti azoturushishwe azoturushi igihagararo zewe nabanye nabanye politike ngira ngo 80% mu bategeka kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu ariko barahabonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa
ibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha umubanyi nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byoteizura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake
nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mu kivuga kwikice impunzi z'abarundi
impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakejewe narabiboneye ari Mahama narababonye zanduta zamtabira naragiyeyo burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nico gituma rero impunzi bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ivyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima w'ukugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza biyumvira ngo ngo turagowe nitwashika ku ruhande rwabo nabo babakiriye nibo barungika babirukanye.
Ikiganiro cyose rero muhejeje kumva twagiranye na Musenyeri Ntamwana Simoni mushaka kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chovewa akaburungu kome muca muja handitse muri isanga tubandanye n'amakuru yacu mu bya politike ya Amerika abanyagihugu ba leta zunze ubumwe za Amerika bariko baritegura amatora rusangi azubigenekerezo rya 5 kwezi kwa 11 kuno mwaka guhera uno munsi turatangura ku ijwi rya Amerika kwashikiriza inkuru zihariye zibasobanurira ijanye n'amatora ya Amerika urukurikirane rw'inkuru ruzobandanya gushika amatora abaye imbere n'inyuma yaho mugenzi wacu Thomas Kamirindi ni wagiye kutwugururira urukurikirane rw'inkuru ku matora ya Amerika.
Ishaka ry'abademokrate ryavutse mu 1828 ryitwa Democratic Republican Party ni nko kuvuga ishaka ry'abademokrate n'abarepublikani. Nyuma y'imyaka 16 mu 1844 nibwo ryafashe Burundi izina rifite kugeza ubu The Democratic Party ndokuvuga rero nyine ishyaka ry'abademokrate ryatangiye rirwanya ko ubucakara buvaho nuko abirabura babuhozemo bagira uburinganire mu burenganzira bw'abaturage ariko uko imyaka yagiye isimburana naryo ryagiye rihindura amatwara yaryo kugera igihe ritoresheje umukuru w'igihugu wa mbere na mbere w'umwirabura president wa 44 Barack Obama wategetse kuva mu 2009 kugera mu 2017. Mu matwara y'ishyaka ry'abademokrate harimo ubutabera n'uburinganire kuri bose, uburenganzira bw'abakozi, kurengera ibidukikije n'uburenganzira bwo gukuramo inda ku bushake bwa nyirayo. kuba president 46 bamaze gutegeka leta zunze ubumwe za Amerika, 16 bakomoka mu ishyaka ry'abademokrat. Ibimenyetso by'ishyaka ry'abademokrat ni indogobe n'ibara ry'ubururu, naho iby'ishyaka ry'abarepublikani ni inzovu n'ibara ry'umutuku. Amatwara y'ishyaka ry'abarepublikani ashingiye ahanini ku kutagira guverinoma nini yo ku rwego rw'igihugu, ryanga ko yagira amashami menshi n'abakozi benshi, ryanga kandi ko ishobora kwinjira no kwivanga mu buzima bwite bw'umuturage. Abarepublikani baharanira kandi ubwisanzure busesuye mu by'ubucuruzi no kugabanya imisoro rubanda bishyura leta. Ishyaka ry'abarepublikani ryashinzwe mu 1854 n'abantu barwanyaga ubucakara, rimaze guha igihugu abaperezidant 19 barimo Donald Trump, perezida wa 45, wategetse kuva mu 2017 kugera mu 2021, ubu kandi akaba afite amahirwe menshi yo kuzaba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Nubwo abademokrat n'abarepublikani bihariye uruhando rwa politiki, nyamara mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igendera ku mashyaka menshi. Andi mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi, ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa ku ntebe n'imwe mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress. Nta mashyaka ya politiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka mu 1776 yari ifite. Nta ngingo n'imwe y'itegeko nshinga ryayo iteganya amashyaka. David Eisenbach ni mwarimu mu by'amateka na politiki muri Columbia University, imwe muri kaminuza zikomeye zigenga zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iri mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu.
When George Washington became president, there were no political parties. None. You may not know.
Nta migambwe yariho igihe George Washington yaba perezida. Nta na rimwe. Ahubwo Washington ntiyari anashyigikiye na gato ko habaho imigambwe. Yaranga icyo cyiyumviro cyane bikomeye, ku buryo mu ijambo ryiwe ryo gusezera ku butegetsi yaciyamirije, yagize ati, nta kindi imigambwe imaze uretse gusamaza abanyagihugu gusa no guca intege ubutegetsi bw'igihugu.
George Washington yabaye perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugera mu 1797. Amashyaka yavutse nyuma kubera ibitekerezo binyuranye ku cyerekezo abanyapolitiki bashakaga guha igihugu. Bamwe bitwaga Federalist baharaniraga guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite ingufu nyinshi, abandi bitwaga Anti-Federalist bo bashakaga ko leta zigize igihugu zigumana ubwigenge bwazo zikaba ari nazo zigira ubutegetsi bufite ingufu. Ntibashakaga guverinoma y'igihugu cyose yazigenga. Ibitekerezo byarakomeje biza rero no kugera ku ishyaka ry'abademokrat mu 1828 n'iry'abarepublikani mu 1800.
Ibandanya kugwa imaze guhitana abantu 9 muri sector ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu manuko. Nino ngahaduce dusozera no makuru mwakoze kudutega biri Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze kuri micro. Amakuru bari kumwe yashikirizwa na Diane Ninahazo ku izina rya bagenzi banje. Tubifurije rero umugoroba mwiza mu banyu.